Look
how many hyraxes they've got. That's a big one.
What happened to your hand?
Wow.
Si ndio na umma hii.
Amekungata?
Eh.
Eh.
Si umma ni hii.
Bana umma.
Na umma sana ba.
Na umma?
Eh, dawa basi. Ni hii amekungata nika na mimi kufuta kwa nguvu.